ndi kulandila ena balokondedwa kulingalirwa mawa lero mawa wapa 29 December 2021 okondedwa mawa walero tidzalingalira pa mawu a Mulungu amene apezeka pa Luka 22 ndima yake ya number 39 mpaka na ndime ya number 53 mawu a Mulungu mchicho wa chalero akuti Yesu anapitanso monga mwa masiku onse ku phiri la Olive ndipo ophunzira wake anamutsatira iye atafika pa malopo iye anawawuza kuti pempherani kuti musagwe mmayesero iye anapita patsogolo pang'ono patali ngati kuponya mwala nagwada napemphera kuti atate ngati mukufuna chotsereni chikho ichi koma tumuchite zimene mukufuna osati zimene ndikufuna ine mngelo wochokera kumwamba anafika namulimbikitsa ndipo mophinjika mtima anapemphera moona mtima ndipo thukuta lake linali ngati madontho a magazi akugwera pansi iye atamaliza kupemphera ndi kubwerera kwa ophunzira wake anawapeza atagona atafoka ndi chisoni iye anafunsa kuti nchifukwa chiyani mukugona dzukani ndipo pempherani kuti musagwe mmayesero pamene iye ankayankhulabe gulu la anthu linabwera ndipo munthu wotchedwa yudasi mmodzi wa khumi ndi awiriwo analitsogolera iye anamuyandikira yesu kuti amupyopyone koma yesu anamufunsa kuti yudasi kodi ukupereka mwana wa munthu ndi mpyopyono otsatira yesu ataona zimene zimati zichitike anati ambuye kodi timenyane ndi malupanga a anthu ndipo mmodzi wa iwo anatema wantchito wamkulu wa nsembe nadula khutu lake lamanja koma yesu anayankha kuti zisachitikenso zimenezi ndipo iye anakhudza khutu la munthuyo ndi kumuchiritsa kenaka yesu anafunsa akulu a nsembe akulu oyang'anira nyumba ya mulungu ndi akuluakulu ena amene anabwerawo kuti kodi ine ndikutsogolera gulu lowukira kuti mubwere ndi malupanga ndi zibonga tsiku lililonse ndinali nanu m'malo a nyumba ya mulungu ndipo inu simunandigwire koma iyi ndi nthawi yanu pamene mdima ukulamulira ameni okondedwa mwa mawu a mulungu amene tawerengawa tidzalingalira pamutu onena kuti mukalephera kuzizindikira ndale za satana mukalephera kudziwa kuti nkhondo za uzimu timamenya motani mukalephera kumenya nkhondo ya uzimu munjira ya uzimu ndithu mudzamenya nkhondoyi mwanjira ya umunthu motero inunso mudzalakwa ndi kugonjetsedwa kamundiva kondedwa mukalephera inuyo kuzindikira ndale za mdierekezi zofuna kuononga moyo wanu zofuna kuononga tsogolo lanu zofuna kuononga banja lanu mukalephera kuzizindikira zimene zizi inuyo mudzagonjetsedwa ndipo mudzalakwanso okondedwa mukalephera kudziwa kuti nkhondo za uzimu timamenya motani mudzamenya nkhondo imeneyi molakwika mukalephera kudziwa kuti izizi zuchokera kwa mdierekezi ndipo mathetsedwe a vuto limeneli amakhala otere mukalephera kudziwa zimene zizi ndithu mudzagwiritsa ntchito maganizo a umunthu pomenya nkhondo ya uzimu imene kumapeto kwake mudzapezekanso inu mwakodwa ndipo mwalakwa mukalephera kumenya nkhondo ya uzimu mwanjira ya uzimu ndithu mudzamenya nkhondoyi mwanjira ya umunthu motero inunso mudzatsatira zimene umunthu wanu ukunena nde idzakhala ngati kuti luziluzi uko mdierekezi wabweretsa zake zonena kuti adaluza kale kwa ambuye akufuna kuti ainunso muluze moyo mwanu nde mupeza kuti nanunso mwachimwa andi mkalikali mwandipo mupeza kuti inunso mwamujoina satana inu mwaluza mongaso mdierekezi adaluzanso chachititsa nchiyani kuti zifike pa mlingo umenewu ndikusazindikira tili nawo anthu ambiri masiku anokondedwa amene sadziwa kunena kuti njerekezi ali ndi ndale pa moyo wawo ndipo deire njerekezi ali ndi mapulani ofuna kuagwetsa anthu ambiri sazindikira zimenezi nawo chifukwa choti sazindikira amatenga zowachitikirazo ngati kuti ndi normal life ndipo amakhala ndi maganizo awo amene angathetsere zovutazo nawo njira imene akuiganizayo malomo akuti iwathandize imadzawapezetsanso kuti apezeke kuti alipansi paula mle wa mdima osati kupiza niji Kristo chao. Tirina wantu ambiro kundedua amene chifuweche zimene sada wagwela zimene sada zizindikire mnaichi adatata mulingo adatata njira yola kuika pofuna kutana ndi mavuto amene atapeza muna wawa yamba kuenda yenda yamba kandizi buwezi atapanga njira yopira kwa singanga yofuna kutana ndi vuto amene niku yangula pano adadietsa mankwala adadietsa mjira buruzi anijisisi zola kuika zofuna kutana ndi nkani ya vuto lao. Tena wantu ambigi ni masiku wano amene atapeza njerekeza kuwapanikiza kamba kosowa chuma adamba moyo oyipa adamba zibwezi panopati kuyankhula pano ndi mayi wokwatiwa koma ndithu ali ndi zibwezi ni bambo ndithu amene ali ndi udindo kutchadichi koma amachita corruption amabaso ali ndi zinyengo zambirimbiri adagonjetsedwa posazindikira kuti njerekeza kubwetsa ichi chifukwa chiyani. Tina wantu ambiri okondedwa amene zitawapanikiza zina zobwera ni satana popeza sada zizindikire akutsata sonjira za umuntu zofuna kutana ndi vuto lawo adafika mpaka napo kwitsana ali ndi maudani panopa adapanga skata palibe chikuyenda panopa ndi galugalu basi kunyozana kupwetekana kulembera na malire ngakhale woterewa amapita kutchalichi adagonjetsedwa ali pansi paula muliro wa mdima utenga ama mvera monga mungu mvera koma ndithu mphamvu yotsatira mawu a Mulungu idakanika chifukwa mavuto atapeza ndalezo zitawapeza iwo sadamenye nkhondo imeneyo mwanjira ya uzimu ayi akugwiritsa ntchito manja lero akumenya nkhondo ya uzimu mwathupi dzukanika mapeto wake nawonso akupezeka kuti akodwa nawonso akupezeka kuti achimwa okotedwa tili nawo anthu ambiri okhulupirira amene akumenya nkhondo ya uzimu mwathupi ndipo palibe chimene chikuyendabe basi palibe chimene chikuyenda chifukwa nkhondo ndi ya uzimu koma iwo akuimenya kuthupi zakuti amuna awowa zakuti akazi awowa zakuti mwana wawoyi ndi mdyerekeza amene akupangitsa iwo ndi ali bize kutsata ma protocols a dziko lapansi kamenereni kwa mkolo wake hey, ankhoso abwere hey, izi zichitike motere izizi inde zimata kuthandiza ku dziko kuno malingana chikhalidwe chathu koma kwa iye amene amazindikira kuti root ya vuto ilili ndi satana anafuna amtengesana nayo head on zinafunika choyambirira chikhale pemphero choyambirira ufumu wa Mulungu utse udzatenga ulamuliro pa zimenezi koma ayi ndithu ali bize uko nkupita uko nkupita izo nkuchita izo nkuchita panopa adangofika polema amanena mawu ndinayesetsa ngati munthu dzandilaka inde munayesetsa koma kunjira ya thupi kunjira ya uzimu ataulo chimodzi simulachitepo mukuganiza mungapambane bwanji nkhondo ya uzimu pakutsatira mamenyedwe a nkhondo imeneyi muthupi sizigwirizana sizigwirizana okondedwa tiyeni za uzimu tizitenge mwa uzimu musasolole lupanga pankhani ya uzimu mavutowa akufunika pemphero la mphamvu osatizikuwanjeza kuthwa ayi ndithu osasolola lupanga pankhani ya zauzimu ayi mavuto amene mukudutsamo chemwa mavuto amene mukudutsamo chimwene akufunika pemphero la mphamvu osatizikuwanjeza kuthwa osati kulalata kwambiri osati kumenya kwambiri ayi osati maudani ayi onse amene akumenya nkhondo ya uzimu pakugwiritsa ntchito maganizo ndi machitidwe athupi akulakwa ndithu malo moti tithane ndi vutoli vutoli mwanjira imene tikuitsatira kuwamenyana nayo ikutikokanso kuti khale mbali imodzi yakutsatiraso satana musatero okonedwa musasolole lupanga pa nkhani yokhudza moyo wa uzimu inuyo sololani pemphero la mphamvu popeza kunena kuti mavuto amene safunika zikuwanjeza kuthwa ayi akufunika pemphero la mphamvu limene lidzakhoza kuononga kwakukulu mudakumbuka malemba akuti pemphero la munthu wolungama likhoza kuchita kwakukulu mmachitidwe ake la munthu mmodzi wolungama lili ndi mphamvu yodabwitsa ndi zimene mukufunika amen. Okondedwa ndimatindikambe nanu mmawa walero kuti mu dziko lino lapansi tikukumana ndi zambiri zotichitikira njerekezi watikila zambiri wati gudubuzila ma business atu wati gudubuzila mabanja bantu ma relationships atu wati gudubuzila moyo watu wa uzimu tilindi antu ambira mene ngopa nikizika saku kala moyo mene anafunia kutakale antu ambiri ngokumata ine ni kumvetseta izizindi ndale za mjerekezi ndipo mjerekezi akuzipa nga daradala nicho nikajuni na kuti aone kulitikoza kumena imota chizibu soja chunchotani mnatiso kansu antu amene akusweka chizibu ito malomoti azindikire zimene mawamulungu ama nena ndi kuima mzimenezo ayambaso kukarangata kumenya nae sata nayo koma tumwa njira ya umutu akulala hata kwambiri akumenya na kwambiri akuikia na malire akumabanja akumafika po maregana umafika po sokonekera anankumapinjika palibe chikuyenda nkhondo ngati zimeneza bale wanga zimene zilingana name kuti sizitichitikira ndi kuyankhula pano ambiri ali pansi pa nkhondo zimenezi kuntchito kwawo kuli nkhondo mu utumiki mwawo muli nkhondo pamene akukhala pali nkhondo okonedwa pena pali ponse kusukulu kwawo nkhondo zili laka funso timenyane nazo bwanji nkhondo zimenezi tizitani nkhondo zimenezi mawu ameta werenga ndi chitsanzo chabwino chakamenyedwe ka nkhondo ya uzimu yotere choyambirira ndiko kuzindikira kuti izi zikubwera ndi ndani amen mukapanda kuzindikira kuti izi zikubwera ndi diablos mukamenyana ndi munthu wina amene simunafune mutamenyana naye mukudziwa amene akupangitsa munanuwo kuti akhale monga amene akhaliramo siwopa okhayi ndi satana mukazindikira zimene zizi mudziwanso mmene mungathaninane ndi satanayo kuti awo akhalebe abwino mukapanda kudziwa zimene zikuchitikira mwana wanuyo muyamba kumenya mwana wanuyo ndi mpini mungomupha mupita kundende kupita mvetsanani munafunika muzili akupangitsa ikhalidwe ili mwa mwana wanga ndi ndani ameneyo funa kuthana naye ndipo timuthana naye motani yesu pakudziwa za chipsinjo chimene chidzabwera kutsogolo kwake adapita kokapemphira akuzindikira kutsogolo kwanga kukubwera chouyupsa ndipo njira imene ndingathane ndi chimenechi nkuti nditumikizane ndi kumwamba ndipo akuwawuzanso ophunzira wake izi zisizikhudzane ndekha zikhudzanso ndinuyo tiyeni pempherani iye ndikusuntha pang'ono ndikugwada pansi ndipo malemba akuti adapemphera modzipeleka ndi mtima wophinjika ndi moona mtima mpakana thukuta lake kukhala magasi sidani nkhani masewera adazindikira chikubwera kutsogolo ni chani adazindikira kupweteka kwa zimene akumana nazo ndipo adapita malo oyenera ofuna chilimbikizo kuti ndidutsemo bwanji mmenemo ndikufunika kutumizana ndi kumwamba amen mwanemba kuti mngelo anabwera kudzamulimbikitsa anati ndi backup ya kumwamba kugonjetsa choyipa kotere kolumikizanabe ndi kumwamba ndichima chidafunika andi izizi ndi zimene ambiri akuzithawa sakuzindikira kuti izizi zikundichitikirazi ndichifaniri ine ndakhala chete sindikupemphera andi mwati muone yesu anena mawu inu ophunziranu pempherani pempherani kuti mungagwe mkuyesedwa pemphera nanuso pempherani tandibvani mukukudandaula za banja lanu koma banja lanulo mutazindikira kuti amuna anu akhala kwambiri pa foni ayamba kuthawathawa pa foni simunazindikire uuni njerekezi wamba wakopa simunapemphere ndi makhala bize uyikati anyamata uyikati atsikanena tiziwalondalonda kuti muzaona kuti akadutsa muniuze mungotangwanika nazo mwanji osagwada pansi ndikupemphera mamuna indi wanga kachiwanda kadama kayamba kulimbana naye ndikulenjeza moto wamphamvu wa mzimu oyera uzikutira mamuna wanga monga mudatereza yobo ambuye kumangira tchingo mangali tchingo pa mamuna wanga pasapezeke kena kalikose kayemu G2 kamene kazichita tasatasa nda amuna wanga ayi yehova mphamvu yanu ikutira ngakhale moyo wake pemphero limene lili kuti kwa inu mukapanda kuzindikira simungapemphera pemphero limeneli pemphero limene nuchula pano pali ndilopemphera iwo amene azindikira chikuchitira nchiyani ndipo akuyambisa ndani mukapanda kuzindikira kuti chikuchitira nchiyani akuyambisa ndani ndikukuzani mugwiritsa ntchito zila zosanena kugwiritsa ntchito pa nkhondo imeneyi pavuta mulimbana ndiosafuna kulimbana naye ndipo simupambana sizingayendebe mupitirabe kumangolira ndi kuvutika izi zikufunika kuti muzizindikire ndi ndani akubweretsa izi ndi ndani amene akubweretsa mavuto pa ntchito yanga Mabodza ngodi likachoka, bodza iri pabwera bodza iri. Kodi chikuchitika nchani? Zindikirani uyu ndi Satana uyu. Inde Satana ayo amagwisa ntchito anthu. Focus yanu isakhale kwambiri pa anthu amene anena mabodza awa. Focus yanu ikhale pa mnyerekeza amene akuruma anthu akurizichitika. Chifukwa udani uli pakati pa inu ndi Satana. Nyerekeza afuna taononga moyo wanu. That's why akuruma awa wangongorumidwa. Mufuna mulimbana nawo atungorumidwa. Chimene chikuwarumacho ndi chimnyerekezi. Awa ndakapola mnyerekeziyo irutanani ndi Satana ayo. Adzale kaso hiramenewa. Amen. Munafuna mulingati kunchito kwanga. Mnyerekeza afuna imitse promotion yanga. Kudzera mwa mkulu uyo ndipemphera. Ndikukhoma fasting 3 days fasting achimwene. Kupemphera mbuye ndazindikira. Abwana akutakuta kukhomerera izi. Ndi mnyerekeza amene akuwatuma amenewa. Ndikupemphera mphamvu yanu itatsika. Ndikupemphera ukulu wanu utaoneka. Ndipo mkulu uyu yambwe mumasulesu chifukwa akungorumikira Satana sakudziwa chikumuchita nchiyani. Na Yesu afunika chipulumutso chanu mulungu akhulupirika. Muona kuti no mnyerekezi aleka. Mkulu uyu samagwisa ntchito ndi Satanayi apeza chipulumutso. Chifukwa inuyo nkhondo imene mukumenya ndi nkhondo ya uzimu. Imene imafunikanso kuyitsata mwa uzimu. Amen. Vuno limatili nao lina Kristo ambiri auresi. Amina mangu chita mantani zo chitika zao. Andi mwato kansa mwabaka shift kumangu wa uzantu. Nipempereni. Iwo osa mpempera mkomwe swa. Okwani wani mandika mpera numawari. Muka sindikida kuti iii. Ni nkondo hii. Itenge ni head on. Mupe mpero la mpamvu kwa mbuye. Zipata ni ntawi ya kulumza andi kumamba. Amen. Andi kumamba kumalowere taunani. Yesu akupe mpera. Malemba kuti. Ngelo anatsika kuzambu ni mbikita. That means. Muka tenga head on. Nkondo ina rionse kumamba kumapanga support kumalowerera kumathandiza ngati ngero adatsika kudzalimbikitsa Yesu ali kupemphera ndi mphamvu inuso muri amapemphera ngero wa Ambuye akhoze kutsika ndi kumalongosola zimene zinafa zilongosolezo iniyo kupambana ndi nkondo ya uzimu timene tazindikirani kuti zisayende apapa chikuchika chiyani mukazindikira mudzayena somo yenerera amen. Zinafuna kuzizindikira zimenezi. Number 2. Musadikire chigulu. Chitani gawo lanu. Amen. Yesu sadikire chigulu. Ai. Atawuza opunzila wake. Taona na opunzila wake a Yesu akugona. Akugona iye pakudziwa chobwera kutsogolo. Sadari popeza opuza nga akugona. That means ineso ndigone ai. Iye adapitidilambe. Ndikuchita zake. Musatengene chigulu ayi. Imani ngakirenoka. Pemperani. Panganika program nganu. Deire pemperani moyo wanu watsiku nditsiku. Deire pemperani nanu. Deire pemperani banja lanu. Deire pemperani chiro yanu. Deire pemperani dela lanu. Deire pemperani. Kuyaza ufiti. Ambuye nidzi pempera. 12 o'clock to 3 o'clock ni pempera. 12 o'clock to 1 o'clock ni pempera. Inendika nikantawu yaka ni pempera. Vono hii. Mutane na yodenu morongo. Amen. Zinapro kala serious. Andi serious mene hiru yukusua mwantu ambiri. Kuma inuyo pa kuzio kutipari ngondo. Musa gone. Awawa kugona wa mwina nkuteka. Na kwenye chilo karegale. Mwina nkuteka na oso. Ngondo ngarizano alibe. Ne Musa nengene Musa indereza yao. Inu yendela nizimeze moto. Mene uli padzanja. Upa kungulako. Uma ukanka weka. Chifo chua wawaji. Chuma wawaji weyo. Pempelani. Pempelani. Musa. Na yeseta rwo musareke pemperani ada kusiana muna wanu alembe ni dzina mchipinda kwanu dzina la kulonse wakuti wakuti uyala mange dzina limene Ambuye wini mamuna wanga ndikumpe ndizimpempera daire ndikangodzuka ndizimpempera limene uyala manja lelo lino Ambuye ndikumuyala manja uya atembenuke mtima abwerera amene mu dzina la Yesu Kristo kadanjetsa mankhwala kali kudzakhala bwanji ndikupemphera abwerere dzina la mkazi wanu lilembeni kani serious angaza misala sala koma ndikuti ndinkhondo imene mukumenya ndikuti mukudula pamene mukupempherera kadanjetsa mankhwala dzikusungunuka Mulungu akusungunura ndipo akubwesa soma senses ake moyo wake nzeru zake zikabwera ndikuzani abwerera ndi nkhondo imene mukumenya ukati munthu wagwada pansi kupemphera umake kuti ukumenya nkhondo zikulu zikulu ukudula matchena akuluakulu dziwani chimenechi ya ikutika kakuna 15 iiii gwadani pemperani kalani serious chachikuru china chakijambo kutitika mupenzo kuti mungamba kupembera za serious yorene uone kuti basena ngumbira hey mai wandiwe chitsiro mai wandiwe ipa kombezeke ndiwe fit yomati ah nala kwashani yai wamba kupwanya zikuru zikuru muja ukupembera muja ukupwanya zikuru ukulepetsa zikuru zikuru kumenya nkondo zikuru zikuru ndimene ndimapambanira ari muzimenezi ndimene ndimapambanira zimenezi tazisindikirani yesu mmene anagwera pasi ndikumapemphera amapanga overcome zinthu zonse zimene zikanamulepheretsa kuti akanike kufera dziko anazipanga overcome pamene anapemphera kolimba andimati muone pemphero lopangitsa mpaka na thukuro kukhala magazi silamasewera iyayi anadzipereka serious kwambiri kudzipereka kuchokera mkati mwa mtima kufunafuna kuti chichitikedi china chake passion yomweyo ndi mmene munafuna mukhale nayo ndi mmene makhalati kuphwanya zonse zolepheretsa zonse passion imene ikuchitika ukupemphera zolimba umakhala kuti ukugudubuza zonse zimene njerekeza napanga set kuti zikhale zokugonjetsa tamundimva kaya tandimva anokondedwa anadzipereka yekha yesu motere ophunzira wake akugona adani aja afika muone adani afika akubwera ndi yudasi kudzampereka yesu mmene yesu adayankhira za vuto iri ndi mmene aja amagona adayankhira za vuto iri mosiyana akuchichirika ndani monga mmene awerengera amene akuchichirika ndi aja amagona aja amene sadapemphere aja akutulutsa mpeni ambuye titani nawo amenewa tachite kalati kodi titani nawo amenewa wina sadafike po ambuye yesu asadafike poyankha mkoma wina basi wadula kale khutu pa iwo kwa iwo ora amalimba amene pandikula akukhoza ndi uzimuso kwa iwo ayiwala kuti no kudya amagona kuja ndi pamene agonjetsedwa nkhondo iyi sadafune atamenya motere iyayi ayi akadayima njii pavuto iliri ndi kuthekera kwakumwamba akadakhala kuti anayima pamaso pa mbuye mukudziwa tili nawo anthu ambiri okondedwa amene akugona amene sakuchita kena kalikonse mu nkhondo zawo koma zikafika kuti apange responde kupemphera kwose kujako amakutaya ndikumapanga responde mwa umunthu zosafunika kuyankha ndi zimene akuyankha kosafunika kupita nkumene akupita chosafunika kuchita nchimene akuchita mapeto wake nawonso akupezeka solakwa chifukwa nchiyani sadapemphere sadapemphere munyengo zanu muyankha bwanji ine tutenda nawo andidziwaso andi ine ndinachitetsa ndi mayabwa mwambirizeti andidziwaso sangantere koma yeti ndinopemphera mukuziyankha bwanji zinthuzi mukuziyankha mwa umunthu chifukwa choti nthawi yoti mupemphere munalibe andi nyengo imene ikuchitikayi simukuyimvetsetsa kuti ndali yabwerekezi inalipata afuna atani ayi tere popeza simunazimvetsetse ndichifeke mukuchita motere ndipakira katundu wake ndizipitene zopusa ndimakana nazo ndikuchoka bona again wokwera phiri munasesa katundu wanu yese ulendo wapita kumudzi kwanu ndi zopusa madana nazo sangabwera munanga mabwera levrikolo pa khomo yayi njerekeza nafuna kupangani sinacha munanuwo ndi inu mumusiyira mumunyanyalira moti nyani mumamunyanyalira munda mwalima nokha chili muna chimangiro ukandidyereko chimodzi nakulekera munda onsewo afe njala nda mukuyesanga ndinu dolo mwagonjetsedwa nanunso mwagonjetsedwa mudapanga zobwa mwana mwagonjetsedwa mudafuna kuti ohoho abwera usiku ndi mdyerekezidu uyu afuna asonze banja langa ndi mtenga head on 2 days prayer 3 days prayer daily prayer mugonjetsa mugonjetsa koma inditu kukandika kwakupempheraku mukachijirika ndetu otere wamakhangala akukhoza akamachita zinthu zawonso mukundidziwanso inepa chani choncho ayi kaya nyerekeza mango sewere he ndamunokola matangatani ambiri akunokoka chifukwa chazimenezizi akupanga ziganizo zawo osati zochita papemphero ayi adali munthani yonseyo patati pamene paliponse anapempherako ayi nditu sadazindikire kuti mnyerekeza ako apite chipasi mukudziwa ambiri asintha ntchito koma sadafuna atasintha ntchito yani adafuna atalimba mtima kuti ok awu ndipita chipaso ndigwera pasi ndipemphera zisisi zidakafukuka choonadi chikadadziwika moyo wawo kadakhala uli patali koma chifukwa chakuti adagona munthawi yofunika kupemphera latswaire lolino akumenya yamanja ndikuyankhula ndi anthu ena pano amene asolola kale malupangawo adula makuru a wathu chifukwa cha phuma akumenya yamanja akulalata kwambiri zedi akumenyana ndi mabanja wawo akuyika malire muzochitika asolola malupanga okonedwa akudula makutu a wathu akwiya nda madzibagira mina ine pacha madzi waso ndiri ndurumiki wa Samson wazibagira iyai mwagonyi simulaizindikire ngondo iyi simulaizindikire munafunika kuti apempera kwambiri munakapempera kwambiri simunakafika pamulingo umene mwafikawo mukufika pamulingo umene chifukwa simunapemphere mwagonjetsedwa ndimandikamberani nkhondo ya uzimu timamenya mwauzimu. That's why Yesu zina akamufunsa mawu achipongwe samayankha Yesu pena mangu dai mwalero ndino iyali pe halipe chifukwa kudziwa tidamenya kale nkhondo imeneyi amadziwa choyenera kuchita ndi chonse choyenera kuchita munthawi yake adapambana zinthu zonse zimene zidati zoyima mnjira yake kuti zisampangitse kuti akafe adazipanga overcome ndi pemphero mpaka adakhalabe opemphera ndipo buzo sezi Yesu adachimwekera kale konse mukudziwa achina Petro akusolola malupanga chifukwa iwowa munthawi ya prayer amagona inunso nkhondo zimene zikubwera mukapanda kuzizindikira mukapanda kuyima nokha musololaso malupanga ndikumenya yamanja kupita kwa singanga kumenya yamanja kumene kuja chimwene ukauza yawo kumenya yamanja chimwene kukuyika zinthu zambiripiri iwowo ndiwo wakhala olondela mzawo kuvutika muzampiri wakunena kumenya yamanja. That's why my BP sakukata mitima ya wanthu ai. That's why moyo osangalala ukukanika chifukwa kuti ino nkhondo zimene zikumenyedwa zikumamenyedwa muyamanja osati muyauzimu ayi funso langa mawalero mumenya bwanji nkhondo zimene mumona chifukwa kuti mukumana nazo zinkhondo zimenezi simunganame simukumana nazo mukumana nazo funso langa mumenya bwanji nkhondo zanu mukudziwa chani mowininatu nkhondo ndi mchipinda mwanu kugwera pansi ndi kupemphera that 10 minutes will mean a lot. That 30 minutes will mean a lot. That 1 hour ipanga destroy osati masewera. Amen. Chomaliza tamvani Yesu akuyankhula mawu. Mawu a munthu amene wapambana kale ochoka pa pemphero akuwauza akuluakulu aja mapoyambirira akukamba ndi ophunzira ake eye uzisachitikenso zimenezi silimenya choncho nkhondo yake yayi pomwepo mdani wake amene wabwera kudzamugwira Yesuyo atamudula khutu Yesu akumchiritsa sakuonetsa nkhanza ayi akumchiritsa pomwepo akupanga manifest power ya Mulungu popo paa pakati pa adanithu sinditsati kuti adakati anthu abwera adzagwira inuyo udzati chipongwe inuyo ndiye wina akamudula khutu mungatamuchiritsa kale mulungu akasankha kuti wakhaula yes iwe tatibulana amenewo ogonyetsero ndamene amatere koma Yesu akuchiritsa ndipo atachiritsa mpamene akuyankhula nawo akuluakulu nali nanu limodzi mnyumba ya Mulungu simunandigwire mukubwera kwa ine ndi malupanga ndi zibonga ngati ndine munthu wotsogoleza chifwamba ndigulea zifwamba limene ndatsogolerani akungoti zori sadamuyankhe ndi akuyankhula mawu amphamvu akuti nthawi ino ndi yanu ya mdima chitani kene kalikonse kuti mukhoza kuchita achite kene kalikonse ndi nthawi ya mdima verse 23 akuti tsiku lililonse ndinali nanu mʼbwalo la nyumba ya Mulungu ndipo inu simunandigwire koma iyi ndi nthawi yanu pamene mdima ukulamulira mwaiva nkhani ndi nthawi yanu na mawu amenewa oti ndi nthawi yanu abisa mawu ena kuti nthawi yanga itani kodi ikwana munthu nthawi ikakhala kuti ili manja mwako uchita ndiwe umachita kena kalikonse kuchitira ndi imene ndani amachita amakhangati akutasa poti nthawi ila ifika nthawi kutsogolo ndipo ndikambera nonse abata wanga mene mumve uthenga wotere musasauke nyerekeza amakhangati natasa poti nthawi ya makhangati yake koma yachauta ikafika pamene amadzadziwa kuli khobwe sinyemba chimwene ilipo nthawi imene kumwamba kumaonekera modabwitsa ndipo ndikambera nonse amene mwina muzuza anthu ena panopa mukumvetsa mbebe anthu ena mukuzuza akazi anu mukuzuza ana anu mukuzuza ntchito anu poti nthawi ndi yanu koma ya Yehova ikati yafika udzakhala pansi ndi kuchititsa manyazi chanzeru khalani pansi pa ulamuliro wa Mulungu ndipo nonse amene mwina muli kupsinjidwa mmoyo wanu dziwani nthawi ya mdima imafika nthawi ya Mulunguso imafika komene ukhale pa pemphero kuti mupambane ndipo Yehova akhala nanu nthawi zonse chisomo cha mbuye chikhale pa inu pamene mawu uno mukudalitsikanso ndi mawu otere amen.